emundu eyo twagizuula olw'enkolagana yaffe n'abantu ba bulijjo ne intelligence. Twaza intelligence led operation kyekyatuyamba okuzuula emundu eyo ya kika kya AK-47 ate ng'erina amasasi twalisangamu amasasi 29 ng'ate bagikoyirinze bulungi bakitaddemu giisi bulungi naye fenga polisi tukola butaweera okulaba nti ekitundu kyaffe wetuli kibeeramu obutebenkevu.